胜负都是杨雄。
Imzuzu isishiyagalombili ngaphambi kokuthi kushaye ihora leshumi 8 minutes before 10. Sino Dr. Khangelani Sibiya waziwa ngoprofessor ungumsunguli we-KWV okuyinhlangano eyimele provider ama-extra classes kubafundi. Usitshelile ukuthi angazi phezu ka-30 bani ama-branch eninawo esifundazweni kwaZulu-Natal?
36.
Kodwa seniqalile niyaphumela kwamanye ama-province. Siyabonga kakhulu ngalokho. Kubaluleke ngani ngaphambi kokuthi siqhubeke? Ukuthi ngishabe kuthiwa ngikumuphi umkhakha kodwa ama-mathematical studies iy'fundo lezi ezineyinombolo neyibalo zibaluleke ngani nje kumuntu
baba ukubaluleka angithi nje zibaluleke kakhulu asisho njalo noma-ke sesithi kwesinye isikhathi sesize si-check-e umntwana ukuthi yena ubamba kangakanani njengoba kade ngi-indicate indaba yokuthi nginomntwana manje othi ebene-maths lead uyabona ukuthi ngathi lo mkhakha afuna ukwenza udinga i-maths core sezoqala manje uzo-upgrade-wa ungenisa i-maths core. So okokuqala okwenzayo ngokubuka ukuthi South Africa vele yizwe lisa-develop. So-ke liyabadinga abantu abane-maths, siyawadinga lawo ma-skills layo. Ezinye izinto kuzokube buhlungu ukuthi kuthiwa balandwe kwezinye iy'ndawo kwamanye amazwe ukuze bebuye bezolekelela la e-South Africa. Kanti yonke le nto ibiza ukuthi asibe nayo le-maths, asibe nayo into ebalayo. Futhi akube sikho lokho kuphela. Umuntu nje ofunde into ebalwayo kumenza ukuthi ngisho ebhekana ney'nkinga.
Problem solving.
Yes. 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 Angagcina umuntu avele abone ukuthi i-solution angithatha intambo ngiyikhunge. Kusuke kushoda lapho. So-ke into ebalulekile ukuthi abantu bale ngoba ngiye ngithi mina ayikho inkinga engasolveki. Ngiyengithi ngithi ngibafundisa i-maths ngithi mina uma uthi ama-factors uthi awekho no usebenzisa i-quadratic formula usho ukuthi asikho isibalo sithi asinayo i-solution nasempilweni kuba njalo. So sesithi uma sikhuluma nabo ukuthi uma befunda i-maths ngoba umunye ebuza ukuthi i-maths ngiyenzani mhlawumbe ngenze sibone nje obusakaza nje kukancane ukuthi sidila ne-calculus. Yes, kodwa manje nkathi sikufundisa thina sikunika lelele i-problem solving sikwenza ukuthi ube i-critical thinker indlela ocabanga ngayo kube ukuthi uyazi ukuthi there is a solution. So akakwazi umuntu ugcine sethatha intambo eyibulala sithi wafunda i-maths noma samfundisa into eneyibala.
Iziphi ezinye iy'fundo lapha kwa-KWV enikwazi ukuthi nilekelele ngazo?
Thina-ke sasifokhasa kakhulu ku-maths and science. Sase sibona ukuthi ayisekho inkinga njengoba ngichazile ukuthi thina nje siyayicula i-maths siyenza yonke into. Sase sibona ukuthi into sekuphinde kusale ngisho ku-maths lead kakhulu maths lead abantwana basaphepha 2. So-ke sesiyigcine sesiyifaka zonke iy'fundo and kulo nyaka lo ngi-ede nane-English ngoba uthole ukuthi nginomntwana nje last year othole u-A ku-maths and physics English yakhe yabo level 3 akathathiweka ayikho iyunivesithi engamthatha umntwana engenayo i-maths ngama engenayo i-English at least ayithi level 5 kuyaphezulu. So-ke sase sibona ukuthi asivele siwafake wonke ama-subject umntwana aseyikhethela yena manje ukuthi ma efikile kithi ufuna ukwenza maphi ama-subject ngoba akusafani phela njengathi kithi nje kwakuba ukuthi sifunde sinzima i-maths lezi sezike yifunde ngisho i-life sciences amanothi into umuntu eyiphila ikuye kodwa udinga ukuthi achazelwe. So-ke sesacina seyifake zonke iy'fundo.
Ikhona into ethi umntwana umekade ekuma-holiday class noma kwi-holiday school yase-KWV noma enye inhlangano eyimele enikezela ngama-extra classes. Uthole ukuthi ngempela-ke useyibambile ingabe i-maths noma isiphi esinye isifundo. Uthole ukuthi usebuyele eklasini likathisha wakhe. Uthisha mhlawumbe sekuzoba naleyo nto yokuthi buyela-ke kukhangelani wakho loyo okufundisile ngoba wena usuwazi kangcono. Ikhona into ebridger leyo nto engabangi conflict eyenziwa mhlampe umnyango wezemfundo ukuze kuflowe kamnandi phakathi kwenu njengoba niyimela ekutheni nizosolva iy'nkinga mhlampe umntwana okungenzeka ukuthi ubhekene nayo eyenza kube nzima ukuthi ayibambe ayifunde ayazi i-maths eklasini ngenza i-maths njengesibonelo kodwa futhi kungalimazi okwasesikoleni noma uthisha amfundisayo.
Baba ngingakusho nje ukuthi ikhona inkinga. Ngiyajabula nje ngoba before ngizela bengifakile nabothisha ukuthi cha ba ngizobe ngikhuluma ngayo lento ethinta ama-extra classes. Ikhona inkinga nje futhi ayincane kodwa kokuqala kusuke kuba kudalwa ukuthi mhlawumbe uthisha womntwana wakhe kuba ukuthi akaze thembi omunye khona umuntu othanda ngathithi kungaba uyena osiza umntwana. Kodwa ngiye ngithi uma ngikhuluma nabothisha ngithi ngokomthetho funa engabe ukusebenza kwethu
complementary.
Yes, ngoba uthola ukuthi umntwana ngenze nje isibonelo ma umntwana efundiswa omunye uthisha uzwa kangcono ngoba lo wakhe uyamjwayela. Ngenze isibonelo nje nami mang abantwana ngibafundisa full time mangilanda omunye umuntu vele kube ngathi bebefunda okusha. Yes, kodwa ngithi mangikhuluma mina ngithi umntwana maye ngizwa kakhulu kusho ukuthi ngiphinda lokhu uthisha asuke kufundisa kusho ukuthi ngiyakonfirma bese umntwana ejabula ukuthi awungaze ngafunda kamnandi namhla. So ngokomthetho futhi ngaphekwa lokho thina esinama extra classes esenza ama extra classes akaze ngenzeke umntwana maye sethole level 7 bese kubhala ukuthi isikole mhlambe certain school bese kufaka in brackets bese kuthiwa kodwa u-A wakhe i-WTS noma i-KWV. Kusho ukuthi as much as singathi asisebenzisani kodwa ekugcineni kubenefit isikole. Mhlampe ke okunye kuyegcina umnyango kugcina ungakwenzi kahle ukuthi ke ezinye iy'ngane sesithi aziyulandele ama-extra classes esikole. Angithi akhona ama-extra classes esikole. Umntwana akakhandi isikhathi whereby ezo-attenda ngawo ama-extra classes kodwa akwazi ukulandela into eyenziwa esikoleni. Uma kungenjalo funeka a-reporte uthisha ngakwazi ngisho umfonela ithuthu ukuthi ufikile yini uya-attendayo futhi sikumonithe ukuthi njengoba esenethutha uyakwazi ukuthi asizakale ngoba into emnandi once wathola u-A ibuya yonke lento ibuyele ize
esikoleni.
Yes, so ke nje thina kashuthi kahlehle silekelela isikole ngendlela ecashini futhi okuyiyona emnandi kakhulu uma kuwukuthi umntwana uthe ngayo lapho afika sizakale
ngoba ilokho esebona kakhulu. Sitsheleni ngey'nhlelo ezimile zalonyaka zama-extra classes njengoba sibheke nje kuJune kuvalwa kwey'kole midterm njalo njalo sinikeze nemininingwane ngine-minute nohalf.
Oh yebo baba, futhi njengoba sivalile ngoba kuyiwa nje manje ngishilo ukuthi kusasa sise-Gauteng siyabamema nje se-Daveyton kusasa. Not kusasa, sihamba kusasa kodwa singena khona Saturday and Sunday kuleliya viki seMpumalanga kodwa wonke lama centers amanye ayaqhubeka. Into ebalulekile ke engifisa abazali bengaliye kuleli thuba elingqayizivele le camp mhla ka 17 to 26 eRichards Bay kuhlalwa khona bayadla abantwana bayaphekela mhla ka 30 to 6 July sila eDurban eDKA sibaphekela abantwana bayafunda sithi abangaliye
kuleli
kakhulu kakhulu ngoba sesisebenzisa ama boarding school vele kuyagada njengoba ngisho kodwa eBay vele thina si boarding house so konke kuhlale kuqondile so bayakwazi ukuthi besithinte kule number engizoyikhipha baba ngoba ungena khona ikunikeza ama link uthola ama document amahala la ama study guide engiwashoyo atholakala kule link mawubingelela kunama WhatsApp group umntwana uyakwazi ukushare khona ufaka ama document ama questions bephendulane bebodwa. So inumber YouTube iyona into ebaleka kakhulu ngoba lapho esikhulumisa khona. So inumber bangakwazi ukuthi beyithinte u-082-67-27-928 mhlawumbe ngiphinde 082-67-27-928 enkundleni zokuxhumana-ke uma uthenje Dr. Khangelani Sibiya uyakwazi ukuthi ungithole ku bazobona nje kune-challenge enhla baba emnandi entsha yokudijey ama-theorems uma ungena laphayana ku-TikTok mawuthenje Dr. Khangelani Sibiya kuyadijeya ngempela and loo challenge iyatrenda kakhulu umuntu kunomklomelo ngisho owinayo uma uyenze kahle incwadi yethu lesiyikhandayo.
So Dobe siyathokoza kakhulu uyena uDr. Khangelani Sibiya oqhamuka kwi-WTS Academy yama-extra classes umsunguli futhi wenhlangano ebizwa ngokuthi KWV Education iwona ama-extra classes. Malivele ithuba ngicabanga ukuthi kuyokwenzeka ngokuzayo siyojabula uma ungaphinde ubuye sibonge kakhulu.
Baba siyabonga kakhulu.